Niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi mudukurikirana mu biganiro n'amakuru vya misi yose dushikiriza ngaha kumbonesha kure yacu ari nayo yanyu mukunda cyane ya Ishugwe TV. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo ry'umunani gitugutu umwaka w'2023 n'umwanya dushikiriza amakuru agezwe ko mu gihugu cy'u Burundi. Turabashikiriza ayariko aravurwa mu bisata bitandukanye harimwo intwari ibereye politike umutekano n'agateka kazina muntu. Turaza kugaruka kandi kubiri ko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no mu bimenyesha makuru bitandukanye byaba ibyo mu Burundi no mu makungu ya kure. Nakindi usabwa no gupyonda subscribe cyangwa abone kugira ucira mu bambere bakigwa n'ibiganiro n'amakuru byacu. Muri kano kanya amakuru yihuta cyane agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Dieudonné Murengerantwari wahora arongoye banki nkuru y'igihugu BRB yaraye mu gasho k'iperereza. Ubu ibanki nkuru y'igihugu iriko iraramutswa Edouard Norma Bigendako. Igenwa rya Dieudonné Murengerantwari mu buyobozi bw'ibanki nkuru y'igihugu BRB ryarabaye muri myandagaro umwaka w'2022 ryari ryazanye icizere mu gihugu cyose cy'u Burundi, cyane ko ubutunzi bw'igihugu bwari bugeze habi amafaranga mvamakungu ntiyaboneka. Ifaranga ry'u Burundi ryari ryarataye agaciro mu buryo bukomeye cyane. Uwo yasubiriye Jean Ciza yafatwa nk'uwari uhagarariye amanyanga y'akataraboneka agafasha ibihangange guterura amafaranga y'agaciro muri BRB. Muri ibyo bihangange havugwa Perezida Nkurunziza, General de Police Alain Guillaume Bunyoni, General Nizigama Batazira Tibia n'abandi bakomeye mu Burundi. Dieudonné Murengerantwari yaje avugwa ko azohindura ibintu ariko siko byagenze. Icyo cizere yagiriwe cyamaze umwanya nk'urume rumara. Iryo genwa ryiwe Dieudonné Murengerantwari ryakurikiwe n'ibogozwa ry'umushikiranganji wa mbere General de Police Alain Guillaume Bunyoni be na bamwe mu bashikiranganji na cyane cyane abahoze bakorana na Perezida Petero Nkurunziza. Mu ibanga ntangere Dieudonné Murengerantwari yihutiye gukorana na Perezida Evariste Ndayishimiye be na General Gervais Ndirakobuca mu mugambi wo guhindura amafaranga ibipapuro. Uwo mugambi barawushize mu ngiro muri uno mwaka muri Ruheshi mwaka w'2023 aho amafaranga yose abari bayabitse mu nzu yahindutse ibipapuro. Ariko aho gukiza ubutunzi bw'igihugu uwo mugambi usa n'uwunyuye ibintu, cyane ko amafaranga ntakiboneka mu gihugu cy'u Burundi. Abantu benshi baridoga ko batagishobora gukura amafaranga bashaka ku mabanki no ku makonte yabo agiye atandukanye ari mu mabanki. Kubika amafaranga mu mazu byarasubiriye gukomera mu gihugu cy'u Burundi. Ifaranga ry'u Burundi rirabandanya guta agaciro kandi amafaranga mvamakungu nayo ntariko araboneka. Ku rundi ruhande ingeso yo guterura amafaranga muri BRB isa n'iyabandanije. Hahindutse abayaterura gusa ariko iyo ngeso yarabandanije. Ishyirahamwe rishasha rijejwe kuzana ibitoro Prestige rivugwa ko rigiye gukira umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ryarahawe ububasha budasanzwe bwo guhabwa amafaranga ya BRB. Ibyo ntibyabujije ko ibitoro bibandanya kubura mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ntibyabujije ko igitoro kibandanya gukena mu gihugu cy'u Burundi. Mu mezi aheze Dieudonné Murengerantwari yaragiye mu rugendo rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenda ajanye n'umukenyezi wiwe mu ntumwa za BRB. Abantu benshi byarabatangaje ingene amafaranga y'ibanki nkuru y'igihugu ariko arononwa gutyo. Dieudonné Murengerantwari akaba rero yaraye ahagaritswe. Akaba yaraye ahagaritswe aho ku munsi w'ejo haheze ku igenekerezo rya karindwi gitugutu umwaka w'2023 isaha 9 z'umurango. Dieudonné Murengerantwari yarahagaritswe ajyanwa gusambishwa mu iperereza. aho niho yaraye ijoro rye rya mbere. Mumvo ariko arabazwa, mu byo ariko arabazwa harimo ibijyanye n'ingene yahora asohora amafaranga mva makungu. Itegeko rigena umusubirizi wa Dieudonné Murengerantwari rikaba ryamaze gushyirwa ko umukono na Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Edward Noma bigenda ko niwe yagenwe kurongora ibanki nkuru y'igihugu. Ariko muri myandagaro umwaka w'2022 Edward Noma yari yasubiriye Dieudonné Murengerantwari mu buyobozi bw'ibanki BNDE, none niwe aje kumusubirira no muri BRB. Uyu Dieudonné Murengerantwari akaba akuwe mu mabanga inyuma y'umwaka n'amezi abiri gusa arongoye ibanki nkuru y'igihugu. Turakomeje gukeza Edward Norma bigenda ko tukamwifuriza umugisha mu mabanga atoroshye ashikirijwe uno munsi. Burundi n'amakungu bumuhanze amaso arahabereye magabo. Ariko kandi twokwibutsa urwego rw'umukuru w'igihugu ko bizogorana ko BRB igira ico ishitse ko mu gihe urwo rwego ruzoguma rwivanga mu bikorwa by'ibanki. Ni byinshi biriko biravurwa inyuma yo gusubirizwa kwahora arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengerantwari. Ni byinshi biriko biravurwa, ariko haravurwa amabi menshi ashobora kuba ariko aragirizwa. Bamwe bariko baravuga ko imipfuko igihumbi y'isima ariyo imukwigiye bigaca biba ngombwa ko aca asubirizwa. Umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengerantwari akaba yaramaze umwaka urenga arongoye iyo banki. Amakuru yaraye aravugwa nijoro akaba yemeza ko Murengerantwari yafunzwe kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu mu iperereza i Bujumbura kubera idosiye y'imipfuko igihumbi y'isima yari yatanguye kononekara yagurishijwe icyamunara habayemo amanyanga, aho bivugwa ko umusekreteri wiwe ari we yahavuye agura iyo sima ku mafaranga ibihumbi cumi by'amafaranga y'u Burundi ku mufuka umwe. Biravugwa kandi ko uwo yahora arongoye BRB yagirizwa ku kibazo kijyanye n'amafaranga mvamakungu uko gisanzwe gitanganijwe mu iyo banki. Mu yandi makuru ariko aravurwa mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Kayanza, ubusumwa bw'abitwaje ibigwanisho buriko burisubiriza kandi ubwoba bukibonekeza mu banyagihugu. Abanyagihugu bo ku mutumba Musave na Gahahe muri komine n'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi baratabaza bavuga ko hari ubusuma bwo mu mazu. Igiteye amakenga kurusha ku bwabo nuko abo basuma kenshi baba ari abitwaje ibigwanisho. Ayo makuru kandi ariko aremezwa n'abajejwe intwaro basaba abanyagihugu kudoma urutoke kuwo biketse. Ubusuma buheruka nubwo ku wa mbere myandagaro aho abasuma biba umuceri n'ibiharage mu miryango. Ku bwa bamwe mu banyagihugu ubwo busuma bwoba buva ku bukene buhanze imiryango. Abanyagihugu barafise ubwoba bwinshi ku mutekano wabo. Umwe mu banyagihugu bo ku Musave yiyamiriza agira ati baza mu ijoro n'amahiri bagaca batwara ibintu byankenerwa. Ubibahaye baca bagenda batagoranye, ariko mutahure ko bigoye gutanga umwimbu muri ubu bukene. Abarongoye imiryango bakaba basaba inzego zibijejwe gucungera umutekano gusumba. Ayo makuru aremezwa na Barnabe Ndayishimiye, umwe mu bajejwe intwaro ku mutumba Gahahe. Yemeza ko ubusuma bwo mu ijoro bwibonekeza cyane cyane muri ako gace. Akongera koko abanyagihugu bagerageje gukurikirana abo basuma barata bimwe mu byo bari bibye mbere yo guhunga. Agasaba abanyagihugu bigahahe gushira ingufu hamwe mu ntumbero yo gutuza ubwo busuma no kudoma urutoke kuri abo bose baketswe. Muri iyi minsi kuri uwo mutumba nyene abasuma babiri bakaba barahagaritswe bagirizwa kwiba ibitoke.